tulula lele wenani wami uti ngoma sikunya kanjani tulula lele wenani wami uti ngoma situtula kanjani asenzi ngamli asenzi nangomuthi ake uzwe situtula kanjani asenzi ngamli asenzi nangomuthi ake uzwe sipusha kanjani
I'm gonna make it.